DJ Totsi Ramba Uchipula. Aha, sikiliza, Baba Mola kaunganisha watu kwenye mapenzi yake. Patrick Scout and Dispatch Jisimbada. Tunamwimbia Baba Mola wa mbinguni, producer wangu yeye.